umuntivi tubita yeho.
Uyu munsi ni umunezero ntangere muri iki kiganiro imirindi, aho twongeye guhurira kuri uyu mwanya kugira ngo twigire hamwe amashengero indwi yo muri Asia. Ni ikiganiro twateguriwe na
Mweneso Bucumi Isaka.
Muragishikirizwa nanje Rukundo Ikaze.
Mfashe uwo mwanya nemerewe n'Uhoraho, kuko nta kintu na kimwe kidafise umwanya wacyo. Iyo Uhoraho atarekuye ngo kigende, icyo kintu ntikigenda. Kubw'ibyo nanje ngiriwa ibakwe cyo kugira ngo uwo mwanya mbe ndawurimo, kugira ngo tuganire iby'ijuru nk'uko twatanze umutwe w'icigwa uvuga ngo amashengero indwi yo muri Asia. Amashengero indwi yo muri Asia. Kubw'ibyo nk'uko twanditseho hejuru, twavuze yuko intumbero y'icyo cigwa no kumenya ni bande bari bagize ayo mashengero. Ikindi ikicigwa kiza kutumenyesha ivyete abo vyandikiwe. No kuvuga Bibiliya ifise abayihawe, irafise abantu bayihawe, bitaye ko kandi irimo amasezerano y'abo bantu bayihawe. Abo bantu sabandi na bayeshuruni. Abo bayeshuruni nabo bafise guhitamwo kubiri, amahitamwo abiri. Niyo bacumura bazoba imirizo, niyo batacumura bazoba imitwe, kuvuga bazotwara isi. Mugaba bacumuye bazotwagwa. Kubw'ibyo amasezerano yabo yose aboneka muri Bibiliya. No kuvuga Bibiliya niyo ivuga inkuru y'abo bantu ikizokwirikirana uhereye ku ntango yacyo, ndetse kugeza no ku iherezo y'abo bantu. Kubw'ibyo Bibiliya twoyita histoire canke igitabo kigenga amakuru y'umuyeshuruni mu buzima bwiwe bwose, uhereye mu kahise, akubu, mbere na kazoza. Kubw'ibyo rero turagomba kwisunga Bibiliya mu kwiga aba bantu, mu kugira ngo dushobore kumenya aya mashengero indwi, tumenye n'aba bantu bagize aya mashengero indwi, hanyuma kandi tumenye ivyete, kuko Bibiliya iri nk'isezerano rishasha igizwe n'ivyete. Aho rero tuca tumenya ivyete uhereye mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, ukabandanya gushika mu byahishuriwe Yohana. Ahavugwa ivyete, mbega ivyo vyete vyandikiwe bande? Vyoba vyandikiwe abanyamahanga kama, canke vyandikiwe abayeshuruni bari bashwiragirizwa hirya no hino mu mahanga, nk'uko ubuhanuzi bwakunze kuba bubivuze ngo mukazocumura muzoshwiragirizwa hirya no hino mu mahanga. Bw'ibyo rero kaze kugira ngo dushobore gusangirira hamwe kino cigwa, tukinozanoze, turabe ayo mashengero yaragizwe na bande, bashitseyo ryari, byagenze gute kugira ngo bashikeyo aha muri iki cigwa no kuvuga kiza kutandukana ni nivyigwa akenshi twagiye twiga hijya no hino mu madini canke mu mashengero atandukanye kubwibyo rero icyo no gusaba kuko bishike ko biza kuza ari nkabishashe ntibigukange icyo ukora Yohana wa mbere igice cya kane kuri rimwe havuga ngo impuhwe mu zose muzigerageze no kuvuga ugende witonze kubwiki cigwa ugerageze impuhwe izoba iriko izana kino cigwa ubonye ko ariyo jana nayo ubonye ko bimwe wiga cyagihe bakwereka ko amashengero indwi ari abayatanguje mu bihe kanaka hariho n'ishengero canke idini kanaka rigeze ku ishengero rya nyuma kanaka navyo ubonye ko ari byiza ubikumemwo mugabo reka tuguhe n'aya mahitamwo nayo kugira ngo bishobore kugufasha uhitemwo kuko zibina inzira zibiri inzira y'urupfu n'iy'ubugingo uhitemwo iyo ushaka mu guhoraho mbere na jewe Isaka ndaguhitishamwo ubugingo kugira ngo bube ari bwo uhitamwo kubwibyo reka tujyane runo rugendo dutanguye uno munsi go kwiga iby'amashengero indwi yo muri Aziya rero ntabyo kubivuga ku mutwe ahubwo no gutanga ibyandiko kugira ngo tubone ayo mashengero yo muri Aziya ina mashengero ayahe ibyo tuca twifashisha igitabo cy'Uhoraho nta handi twakisanze tugisanze mu byahishuriwe Yohana igice nirimwe umurongo n'uw'icumi hamwe na cumi na rimwe icyo gice niyo mirongo niyo igomba kutwereka yuko hariho amashengero indwi yavuzwe mu mutwe w'icigwa kubwibyo reka dusomere hamwe ibyahishuriwe Yohana rimwe cumi havuga ngo ku munsi w'Uhoraho nariko ndasoma Bibiliya inyuma yanje numva ijwi rirenga nkijya inzamba kuri cumi na rimwe iryo jwi rivuga riti Yohana icyo ubona ucyandike mu gitabo kandi ukirungikire amashengero indwi ayo mashengero nayo naya ni Efeso ni Simuruna ni Perugamo Tuatira Sarudi hamwe na Philadelphia ndetse na Laodikia amashengero indwi icyo ubona ucyandike hano hejuru ku murongo w'icumi nasomye mvuga nti ku munsi w'Uhoraho nari konsoma Bibiliya kuvuga nari konsoma igitabo tugende dutahura avuga ko yari muri mpwemu hari ku munsi ndetse reka ndabisubiremo gato ku munsi w'isabato niyo munsi w'Uhoraho ku munsi w'isabato umunsi w'umwami canke umunsi muri Bibiliya y'Ikirundi ivuga ngo umunsi w'Imana uwo munsi bavuga w'Imana wari umunsi w'isabato kubwibyo rero haca hasigurwa ngo ku munsi w'isabato nariko ndasoma igitabo cy'Uhoraho ubwo nariko ndasoma Bibiliya inyuma yanje numva ijwi rirenga nk'iki inzamba no kuvuga hano avuze ko yari mu mwuka soko yariko arerekwa ahubwo nuko murazi ko ku munsi w'isabato abakozi b'Uhoraho bicara n'igitabo cy'Uhoraho kuko nta kindi gikogwa ukora ntudeya deya cyangwa ngo uje mu bijyandi jyandi wicarana igitabo cy'Uhoraho. Rero Yohana yari kasoma igitabo cy'Uhoraho yunamye yibereye muri cyo. Ni nka kwa kundi mwumvise ngaha ngo ari mu ngo yari mu muri mpwembo. Igitabo icyari cyo cyose turetse Bibiliya iyo uri kura gisoma karorero nk'igitabo cya Inarunyonga, igitabo cya kivuga ibya Samandari cyangwa ibya Bakame, iyo uri kura gisoma usanga watunye neza. Iyo uri watunye neza uri kura gisoma ibyo uri kura soma ijya nkuru uri kura isoma ubona umenga mu bwenge ni foto kuri wewe, umenga ni sinema, umenga ijya nkuru iri kiravugwa uyirimwo mbere n'imbara karere umenga washitseyo. No kuvuga impwemu yawe cyangwa ubwenge bwawe umenga bwashitse iyo iyo nkuru iriko iravugwa. Nimba ari Bakame ariko avuga iby'umwami n'imvuzo n'ibindi, umenga n'imvuzo uri kuzibona, umenga n'umwami uri kuramubona mu ifoto mu gihe uba uriko urasoma iyo nkuru. Niko rero byagendekeye na Yohana ari muri Bibiliya yumva nyene umenga yinjiye indani ariko asoma, nicyo cyatumye avuga ngo yari muri mpwemo. So kuvuga ko yari kwerekwa kuko ibyo kwerekwa byaje mu nyuma umucunguzi amubwiye ati rero ibyo ubona ibyo ngiye kukwereka. Urumva Bibiliya ivuze ko yari muri mpwemo mugabo umucunguzi mu nyuma araje arambwiye ngo ibyo ngiye kukwereka ubu rero winjiye mu iyerekwa, ubu rero winjiye mu mpwemo, ibyo rero ngiye kukwereka Yohana naho wari muri mpwemo ugire gute ubyandike. Kubwibyo rero nicyo gituma ngaha banditse ngo Yohana ku munsi w'isabato yari mu mwuka, bataho yari mu mwuka uhasubirize ko yari gusoma igitabo cy'Uhoraho aricyo Bibiliya. Hanyuma yatumye nyene neza aza yumva ijwi riri nyuma yiwe rimubwira ngo icyo ubona wandike kandi ngo icyo kintu wandika ucyandikire amashengero indwi. Kubw'ibyo amashengero indwi abonetse byahishuriwe Yohana rimwe cumi na rimwe uyabona amashengero yose. Ubwo rero ni yo tugomba tugende kwigira hamwe
hano rero hejuru twanditse amajambo avuga ngo amashengero indwi aboneka hehe. Ayo mashengero indwi tugomba twigire hamwe aboneka he? Hejuru twanditse yuko ari muri Aziya. Aziya rero ni ifoto mubona ndungitse hano, iyi ni mapu nkuye kuri Google yerekana iyo ayo mashengero aherereye. By'umwihariko ni Aziya mu gihugu hariya mubona cyitwa ngo Ubuturuki cyangwa mu Buturukiya. Icyo gihugu rero nicyo kiri muri Aziya, bitaye ko kandi icyo gihugu kikaba aricyo kirimo ayo mashengero yose Yohana ari kwasoma Bibiliya akaza yumva ijwi rivuye inyuma yiwe rimubwira ngo icyo ngomba rero nkwereke Yohana ucyandike. Icyo jwi ricyari umbwira yuko kandi cyo ahaye agomba yandike ko ategerezwa kucyandikira ayo mashengero indwi yo muri Aziya. Twayabonye ni za Perugami,
Sarudi, Philadelphia, Laodicea, Efeso, hamwe na yandi. Kugivyo, Azia ya hehe mu Buturuki niho hari ayo mashengero indwi yagomba kwandikirwa na Yohana mu majambo avuye mu mucunguzi kugira ayo majambo ashikire abakuru abo twokwitirira abapasitori kuko abamarayika b'amashengero indwi bisobanura abapasitori navuze ati twitize ijambo abapasitori ariko naho twavuga ati abakuru bayo mashengero kubw'ibyo umucunguzi ati Yohana aya makete yandike neza uyarungikire abakuru b'amashengero bari hariya muri Aziya kubw'ibyo rero tugomba turabe turabire hamwe abo bantu bagize aya mashengero ni bande tugomba tubanze twinjire mu by'amateka mu by'akahise mu bintu byandikwa by'akahise imbere yuko tuza kandi kugaruka kwinjira muri Bibiliya
ikigwa cyacu amashengero ndwi yo muri Aziya nababwiye rero hano tuti tugomba twinjire muri kahise turabe abanyamahanga ukuntu bandika ibyaya mashengero indwi nibyo navuze nti tujye mu kahise abanyamahanga batizera ukuntu babyandika ndetse nabusanga ari abizera bandika ibi by'akahise rero kugira ngo tujye mu kahise turabe aya mashengero ndwi yaragizwe na bande nuko twitiza kimwe mu kinyarwanda bavuga ngo ndetse ni mu kirundi bavuga ngo ni mashine nyabwonko winjira mu mashine nyabwonko bisobanura mu rurimi rw'igifaransa ordinateur cyangwa mu cyongereza computer iyo mashine nyabwonko rero iyo uyinjiyemo ukagenda aho banditse Google ukajya kuri Google ukandika mu cyongereza amajambo akurikira kandika ngo ancient Jewish diaspora ancient Jewish diaspora mu kirundi icyo bisobanura ibyo bisobanura ngo abayuda bashwiragiye ba kera ancient ni kera Jewish na bayuda diaspora n'abantu bashwiragiye ni nk'abantu b'umugwi umwe bavuye mu gihugu kimwe bagashwiragirira inyuma y'igihugu cyabo nibo bita aba diaspora rero aba ba diaspora sabandi aba bashwiragiye bakagira community bakagira ikintu kimwe ngaha bavuze yuko ari abayuda bakera bakera nicyo gituma twavuze tugende mu kahise ukako kahise katubwira ancient kera hanyuma hepfo chanandika ngo wanditse ancient Jewish diaspora ngo ati uchuza kumanuka kwiyo mashine yawe nyabwonko ngo uza kuhabona amakuru akwirikira amakuru akwirikira iyo ufyonze ko kwiyo foto mejije kurungika aha hejuru no kuvuga wanditse ayo majambo ugafyonda uza kubona amajambo
hepfo uze kumanura urashikira hantu handitse ngo Asia Minor and other northern settlements. Asia Minor and other northern settlements. Sigura mu Kirundi abantu baba muri Asia, muri Asia yo muri nor nor mu Kirundi ntibinza neza ngahabanditse settlements ni kuvuga abantu baba muri Asia hamwe n'ibindi bisagara abantu baba muri Asia n'ibindi bisagara umugabo mwibuke hejuru twabonye Jewish diaspora aba Yuda bashwiragiriye hariya rero ucugenda gufyonda aho hantu handitse abantu baba muri Asia ndetse no mu bindi bisagara byo hijya no hino muri Asia Asia Minor iyo Asia niyo ya indi twabonyemo amashengero kuko ayo mashengero twabonye yuko ari muri mu Buturuki Buturuki nabwo buri muri Asia iyo Asia rero niyo yiyi iriko iravugwa hano kubyivyo reka rero tugende gusoma amajambo tubona kwayo majambo y'abantu baba aho hantu muri Asia turabe ni bande reka dusome mu cyongereza hama turaza turabisigura hanini twisunga ahantu nagenda cha uburongo uko niho hagenda kwerekana abo bantu cyange ibyo bintu nibiki reka dusome Asia Minor and other northern settlements. The northern diaspora arose when the Seleucids took control of Judea after 200 CE, around 210 to 205. The Seleucid King Antiochus III moved several thousand Jewish soldiers and their families from Babylonia to Asia Minor within two centuries. Large Jewish communities were to be found in Antioch and Damascus, in Phoenician ports and in Asia Minor cities of Sardis, Halicarnassus, Pergamum, and Ephesus. Leo tugerageje kusigura aya majambo. Irondi havuga ngo aba bantu bashwiragijwe bavuye bashwiragirijwe mu buraruko muri Northern babayeho igihe Seleucid n'umwami wo muri Antioch yatwara biriya bihe byose by'Amakedonia ngo Seleucid rero igihe yafata Ubuyuda mu gihe cy'imyaka amajana abiri hagati y'amajana abiri na cumi n'umwaka w'amajana abiri na gatanu uwo Seleucid umwami wo muri Antioch agira gatatu yatwaye abasoda bangana ibihumbi kanaka b'Abayuda hamwe n'imiryango yabo abatwara abakuye i Babuloni abatwara muri Asia
mubinjana bishika bibiri byose aba yuda benshi cyane kandi bagize community nini bashobora kuboneka mu bisagara byo muri Antioch muri Damasiko muri Foinika muri Foinika hamwe no muri Asia mu bisagara byose hamwe no muri Sarudi hari ni Kanasus muri Perugami hamwe no muri Efeso kuvuga umwami afata ubuyuda amaze kubufata icyo yaciye akora yaciye ajya muri Babuloni kumbe muri Babuloni hari hasanzwe hariyo abantu benshi b'abayuda kandi barabasirikare cyafata abasirikare bose b'abayuda bitaye ko n'imiryango yabo yose uwo mwami arabatwara abashira hehe abatwara bakuye muri Babuloni abatwara muri Asia Asia Minor mubinjana bishika bibiri byose babatwara muri icyo gihe muri Asia habayo community nini cyane y'abayuda bashobora kuboneka mu ibyo bisagara byo muri Antioch, Damasiko, Foinika, muri mu bisagara byose byo muri Asia, muri Sarudi, hari ni Kanasus, Perugami, hamwe no muri Efeso. Kuvuga aho haboneka abayuda benshi cyane batwawe muri icyo gihe. Reka tugume mu kahise gatoyi imbere yuko tugaruka muri Bibiliya. Tukiri mu kahise abakahise babivuga ku iki mungeye kumanura iki ni gisomwa kimwe n'icyo cyo hejuru nasizeho na cyabandanije mu Cyongereza arushiriza kuvuga ngo by the turn of the common era Jews lived on most of the islands of the eastern Mediterranean such as Cyprus and Crete in mainland Greece and Macedonia on the shore of the Black Sea and in the Balkans. Jewish inscriptions from the early centuries CE have been found in Crimea and in modern Romania and Hungary. Natanguliye ku ijambo ryitwa by niho natanguliye kubera yari hejuru twayasomye ngo muri ico gihe cyo hagati abayuda babaye ari benshi mu bizinga byo mu buseruko bwo muri Mediterania cyane cyane hariya mu bisagara bya Cyprus muri Crete cyane Crete hariya mu Bugiriki hagati Macedonia hamwe n'inkengera z'uruzi rutukura n'ahandi hitwa muri Balkans ngo abayuda inyandiko zabo zerekana yuko mu binjana bya kare y'igihe cyo hagati bashobora kuboneka ahantu hatari hake nk'ahantu hitwa mu za Crimea n'ahandi hitwa Romania n'ahandi heshi n'ahandi hitwa Hungary kuvuga ibyo byose ni bisagara byashobora kubonekamo abayuda twumvise hariya hejuru yuko babonetse muri Asia muza Sarudi muza Perugami muza Efeso abo bayuda bavuye he nabo umwami itwa Seleucid yegeranije akuye muri Babuloni naho nyene yatwaye abantu bakuru babasoda abasoda bose arabatwara ndetse kandi atwarana niki atwarana n'imiryango yabo basoda ntibegeze bavuga igitigiri mugaba bavuze ngo several thousands no kuvuga ni ibihumbi by'abasoda kanaka ibihumbi by'abasoda kanaka ntibavuze 10 ntibavuze 20 ntibavuze 30 mugaba bavuze ibihumbi by'abasoda kanaka b'abayuda kwaribo begeranijwe n'umwami abatwara hehe muri Macedonia muri Asia kugira ngo agende aje kubakoresha kubw'ibyo aha turacyari mu kahise tuniko turondera amashengero indwi yandikiwe na Yohana ayo mashengero yarimwo bande abanyamahanga kama canke abayeshuruni leka tuje mu kahise gato kandi aha ni muri iki gihe cy'abagiriki cy'ubwami kigiriki ni gihe cy'ubwami bw'abagiriki ni gihe cya Babuloni ni gihe cya Babuloni mwumvise ko aba basoda b'abayuda batwawe bakuwe hehe hariya muri Babuloni twinjire turabe ahandi bashoboye kuboneka abayuda iki gihe duhejeje gusoma ni gihe cy'abagiriki twumvise iyo abayuda bashwiragirijwe batwagwa hagatwagwa abasoda n'imiryango yabo ibihumbi bitavuzwe kuvuga n'ibihumbi byinshi twabonye moza Simuruna za Sarudi za Perugami za Efeso hamwe Paulo yakunda kwandika yandikira ibyete abari bariyo byari ibyo bihumbi byatwawe n'uwo mwami Seleucid iyi foto nayo ndungitse hano hejuru nico gisomwa nyene kibandanya iyo ufyonze ya majambo nakubwira hejuru ancient Jewish diaspora ukachugenda kuri Asia Minor Northern nibindi nkuko nagenda bivuga igisomwa ni kimwe cyerekana aba historians berekana ukuntu abayuda bashwiragirijwe hijya no hino mu gihe cy'abagiriki rero iyi foto nayo ndungitse hano ni gihe cy'abaroma nacyo igihe cy'abaroma kasome mu cyongereza iyo ufyonze ku iyi foto ukayishyonda neza urupapuro rukaboneka neza haboneka ijambo masses rero masses large masses of Jews were brought to Rome as slaves by Roman generals campaigning in Judea, ransomed by other Jews and augmented by a steady stream of voluntary migrants, they swelled the Roman Jewish community despite occasional government efforts. On one pretext,
or another to reduce the numbers. According to satirical remarks in the Roman poets, most Roman Jews were poor and some were beggars, but there were Jewish storekeepers, craftsmen and actors in Rome, and visiting Jewish diplomats, merchants and scholars. Reka tugende gusobanura aya majambo. Ngerageje gusobanura mu Kirundi. Hano bakoresheje ijambo rivuga ngo large masses of Jews were brought to Rome as slaves by Roman generals. Yuko abayuda benshi cyane mu gihe cy'Abaroma, nacyo bajyanywe, abayuda bajyanwa ari benshi cyane, bakajyanwa n'abagenerale b'Abaromani babakuye muri Yudaya bakabatwara muri Roma. Abashitseyo b'Abayuda muri Roma, nubwo bari benshi cyane, bashoboye no kuza baratanga amahera kugira ngo abandi Bayuda basigaye Yudaya bazanwe i Roma, bakaza bari voluntary migrants, Abayuda baje kubw'ubushake kuza muri Romani, ari uko Abayuda batanze amahera, bigakogwa n'Abayuda bamaze guhinduka Abaroma. Swelled the Roman Jewish community, nibo babikora. Abayuda batwawe nk'abajya mugabazo bamaze guhinduka Abaroma, umugabo kubera ngo bari bamaze kuba benshi cyane muri Roma, government ubutware bw'Abaroma bugira umwete wo kugira ngo bashobore kugabanya Abayuda baza i Roma babicishije muri inzira cyanke iyindi nzira. Hakabandanya yuko ngo iyo i Roma Abayuda bajayo wasanga ari Abayuda abariyo gasanga n'Abayuda they were bari n'Abayuda bafise ubuhinga, Abayuda bashobora kuba aba poets, sinzi po aba poet ngo nabaki mugana abantu bagira ibintu by'ama poem n'ibindi. Gasanga kandi n'Abayuda bandi benshi arabakene cyane, gasanga n'Abayuda bandi babasegererezi, mugabo hakabaho n'abandi Bayuda bakoreshwa muri storekeepers n'abarinzi, gasanga hariho Abayuda babahinga craftsmen, Abayuda baba actors bakora utukorikori dutandukanye bakabikorera i Roma. Hakabaho kandi n'abandi Bayuda baza baje gutembera, hakabaho kandi abo Bayuda baje gutembera baba diplomat, hakabaho kandi n'abandi Bayuda baza i Roma ari abantu babadandaji cyanke abantu biyigira iby'amashure ibintu nk'ibyo. Rero muri Roma naho hagiye Abayuda benshi bagiye kubayo. Mwibuke Paulo yandikira ibyete abi Roma, tumvise hano ngo hariho Roman Jewish community
aribo bakunze kuba batanga amahera kugira ngo abandi bene wabo baze baje bari voluntary migrants abayuda bizanye kubw'ubushake kuba muri Roma. Ibyo byose byaba kuko babona yuko Yeshuru ni cyafashwe nta kundi kubw'ibyo reka dutanga amahera baze niko ni hariho n'abandi mu bihugu usanga babayemo ya bakoresha amahera kugira abiwabo baze basange niko n'abayuda bakunze kuba babikora bikagenda uko nyene ugasanga muri Roma babaye benshi bw'iyo twabonye muri Aziya abayuda batwaweyo bari benshi cyane n'abaroma tubonye para batwaye reka tubandanye kandi gatoyi ko mu bushakashatsi hanyuma mu nyuma twinjire muri Bibiliya
mu guheraheza kubwa kahise kubwa mateka kubwa banditsi basanzwe banditse duheraheze kwikinyene ni gusoma kimwe nicigeze gicika gusa cyacitse kubwo kugenda ndagifotora kuko bitari gushoboka gukwira hano cyabandanije kivuga mu cyongereza in the later Roman Empire cities in southern Italy became important Jewish centers and large settlements appeared in western North Africa and in Spain. Jewish groups were found in Guam, modern day France, and in Roman garrison towns in the Rhine, a remark attributed to the Greek geographer Strabo, partly true in his time. The first century BC was certainly characteristics of the Roman Empire at its height. Tugerageje kubisobanura mu Kirundi avuga yuko mu bihe bya Empire y'u Roma ibisagara byinshi byo mu bumanuko bw'Ubutaliyano bwahindutse aho abayuda baba cyane ababera nkenerwa cyane habayeyo abayuda benshi mbere barashika no mu burengero bw'uburaruko mu burengero bw'uburaruko yo muri ubwo muri Afrika mu za Spain hamwe no muri Spain imigwi y'Abayuda yashoboye kuboneka ahantu henshi nka muri za Gwar ahantu uno munsi bitira Ubufaransa ndetse hakabandanya havuga n'ayandi majambo n'abagiye babyandika ibyo bintu ni ukuvuga abayuda rero bashwiragiriye hehe bashwiragiriye hirya no hino twumvise mu za Afrika mu za Spain mu za Butaliyano Roma ibisagara nka byose hanyuma mu za Aziya hariya mu Bugiriki ndetse mu bisagara byinshi za Sarudi za Porigamo twazumvise za Efeso twazumvisemo hose aho hari abayuda gusa nibo bari bagiye batwagwayo abandi bagenda muri ubwo buryo twumvise ko bene wabo batanga amahera kugira ngo bashobore kubashikira aho rero tuvuze abo bayuda ni batanguriye kubyaba Babuloni abi Babuloni aba nabigihe cy'abayuda ya miryango itatu aha rero ntitwavuzemo abo Siriya yatwaye imaze kubatwara batigeze bagaruka no muri Yeshuruni baciye bava muri Siriya igihe cyabo cya Siriya ibabwiye ngo nibasubire iwabo batasubiye iwabo ahubwo baciye bibandaniriza mu bihugu iyo imiryango cumi yose igihugu gishobora kuba cyasumba nka Tanzania kikashwiragirira mu mahanga iyo batasubiye no kumvikana ngo bagiye hehe abo rero ntitwabasizemo aha turacyari kuki twibereye ku Bayuda bonyene ibyo aha turahejeje ku mateka abantu babivuga kwiki hanyuma rero tukaca tugomba rero kugira ngo twigire naho muri Bibiliya reka tuje muri Bibiliya naho iki gitabo sica kahise ni Bibiliya ni kimwe mu bitabo byakuwe muri Bibiliya zisanzwe mugabo jenda fise Bibiliya irimo ibyo bitabo byose ni gitabo cy'abamakabe abamakabe nabo n'abayuda abayahudi ego hanyuma tugeze ku mwami yitwa Demetrius cyangwa Demetrius uwo Demetrius ni mu bami b'abagiriki bari abami bo kwa Alexandra uwo Bibiliya yita agahembe gatoyi hariya muri Danieli 8 yari afise abagenerale bane Alexandra amaze gupfa ibihugu yafashe cya bisigira aba generale bane murabo ba generale biwe bane harimo uwitwa Antigonus uwo Antigonus rero niwe se uwo mwami yitwa Demetrius uwo Demetrius niwe yafashe intuzeye igihugu cyose cy'Ubugiriki niwe yagitwaye Makedonia yose muri iki gihe rero ciwe kera mu gihe nyine cy'aba Alexandra ni inkuru iboneka mu Bibiliya abamakabe ba mbere hari abamakabe ba mbere n'abamakabe ba kabiri ubu rero tugomba gusoma abamakabe ba mbere igice cy'icumi umurongo wa 33 gushika ku 37 umwami Demetrius avuga ngo iri ni kete yari yandikiye umukuru wo muri Yeshuruni icyo gihe yitwa Jonathan amubwira uku abamakabe ba mbere 13 gushika 37 avuga ngo umuntu wese w'umuyahudi kuvuga nagize amahigwe yo kubanda biri mu Kirundi umuntu wese w'umuyahudi yavanywe mu gihugu cya Yudea ari imbohe akajyanwa ubunyago mu bihugu byanje aho biva bikagera uwo musubije ubwigenge bwiwe kandi nta ncungu natse ndashaka ko bose basonegwa kuvuga abayuda bari mu bihugu byiwe haba ku masoro ndetse n'amatungo yabo 34 iminsi mikuru yose isabato n'imboneko z'ukwezi
imisi mikuru yashizweho kimwe n'imisi itatu ibanziriza nikurikira izabe imisi y'imbabazi niyo kwishira ukizana ku Bayahudi bose bari mu bihugu mu gihugu canje 35 kandi nta nuzigera agira icyo abishuza cyangwa ngo abatere intugunda ku mpamvu ibonetse yose ndiko ndabisoma iyi Bibiliya iboneka mu Kinyarwanda mu Kirundi ntibarayishiramo 36 Abayuda bazoshigwa mu ngabo z'umwami kugeza ku bantu 30,000 murumva iyo bari mu mahanga tatabisigura neza kugeza ku bantu 30,000 by'abasirikare kandi baje bahabwa igihembo nk'izindi ngabo zose z'umwami bazoshigwa mu bigo by'ingenzi by'umwami bashigwe n'imirimo bashingwe n'imirimo ikomeye mu gihugu abayobozi babo n'abatware bazoja batoranywa muri bo kandi bakurikize amategeko yabo nk'uko umwami yabitegetse mu gihugu cya Yudeya nk'uko umwami yabitegetse mu gihugu cya Yudeya ubu ni wa mwami Demetrius umuhungu w'umukoroneri yitwa Antigonus mu bagenerale bagahembe ko muri Danieli igice cy'umunani cyo gihe ni gihe cya Babuloni rero uwo mugabo Demetrius umwe twiga kare twabonye yuko wewe yatwaye abasoda bari muri muri Babuloni nibo yatwaye ibihumbi byinshi batavuza amazina abatwara mu bwami bwiwe za Makedonia murabizi ibyo byose bivugwa muri Bibiliya muga u Demetrius nawe wewe na Bayuda bakuwe hehe bakuwe i Yudeya i Yerusalemu indani umwe wa kare wewe yabakuye muri Babilonia muga wewe Demetrius wewe abakuye hehe muri Yeshuruni abatwaye ari benshi abashize hehe mu gihugu cyabo cya Makedonia niyo bagiye kuba barashitseyo rero bashitseyo hageze igihe Isirayeli musomye iki gitabo cy'Abamakabe ba mbere igice cy'icumi muze muhasome hose murabe iyo byatanguriye Yonatani yandikira ikete umwami nawe ibi iyanditse ni ibyo gusubiza Yonatani amushimira ukuntu bamutegeka bategeka mu Yeshuruni ni ukuvuga igihugu baragitegeka bibereye muri Macedonia ba Yonatani bakagenda nk'uko aba Bagiriki bagomba hanyuma rero rikete ni ryo kumurungikira bamushimira yuko n'Abayuda batwaye ubu rero bagiye kubarekura bataki bafata nk'abajya cyane ahubwo icyo bagiye gukora abo bakuwe muri Yerusalemu muri Yudeya ko bagiye ahubwo kubashyira mu gisoda kandi babahembe neza
kandi babashire mu butware butandukanye bwo mu Bugiriki uwo batoye abanyagihugu baba Bagiriki bamwubahirize kandi ko bazobashira ndetse no mu nguni kavuza abanyarwanda no kuvuga ahantu mu bikogwa by'igihugu byankenerwa no kuvuga byangombwa abantu bakomakomeye mu bikogwa by'ubutware bw'igihugu ko nabo bemerewe gushigwamwo kandi abantu bose bahawe itegeko yuko abo bazoba babayuda binjiye gutwara ko bakeneye kugira gute kubahirizwa aha rero niryo tegeko umwami Demetrius yategetse yuko abantu b'abayuda bari mu mahanga yuko bitegerezwa kugenda muri ubwo buryo mu buryo bwo gushimisha Yonatani uwo yari katwara muri Yeshuruni muri icyo gihe kigwa ngaha cyacu turiko ni kigwa cyo kumenya amashengero indwi yo muri Aziya yari amashengero y'abaki twumvise yuko hariho abatwawe bakuwe mu za Babuloni batwawe mu habiri ya bisagara byo muri Aziya twumvise ibisagara byinshi 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 cyane no muri Bibiliya barushiriza kubivuga ibyo bisagara abantu abayuda bagize gute batwaweyo twumvise kandi hano ko bashoboye kubaha n'ubutware no kubashyira mu bisoda ibisoda bagaganza ibisoda ndetse kandi no kuba mu butware butandukanye bivanye n'ibyo bashoboye kandi abantu baze babumvire kubw'ibyo urumva harageze igihe baba Abagiriki buzuye neza cyane kandi ari Abayuda nk'uko twumvise kandi ngo hariho ngo Roman Jewish Abayuda bari batwawe n'Abaroma nabo bara Abayuda bitwa Abaroma kuvuga barahinduka nk'uko jewe noba aho ndi akakanya ubu mfise ubwenegihugu bwaha naho nogomba nkitoza nanje mu gihe mfise ayo mashure nanje barantora kandi bagira ku itegeko rero ibyo byarashitse ku Bayuda bariyo mu za Roma no mu za Bugiriki ibi rero ari byo tubushiriza kuvuga tuti ntibyo gutangaza kumva nka Koronelio ngo n'umugaba w'igisoda cy'Ubutaliyano kubera ntibigeze banamuvuga ngo n'Umutaliyano we nyine bavuze ko ari umugaba w'igisoda cy'Abataliyano umva ko babaha intuzeye umwanya mu gisoda mu bugenerale mu butegetsi no mu bindi n'ibindi aho rero nk'abandi ko mvuga nta fina yuko nuko abantu bakunze gukoresha uwo ntuzeye byakozwe n'intumwa icumi Koronelio akavuga yuko ari umutaliyano kugira ngo ubanze umenye aba bantu abaribo nuko winjira mu mateka amateka avuga iki bimeze gute Bibiliya abo banyamahanga irabinzizamwo bakinjira mu iryo koraniro koko Esau neza Esau nyina kuzura muhemu ukuri byukuri nyine byukuri
byanditse muri Bibiliya. Rero usomye amateka ugasoma akakahise ugasoma na Bibiliya nkuko turiko tuvyumva hane bibitabo byakuwemo babikuyemo bakacya babahereza Bibiliya y'ibitabo 66 kugira ntimumenye nk'aya majambo yuko hari abayuda basizwe mu nzego zikomakomeye bakaba bagaba b'abasoda bakaba n'abandi bantu ika nk'uko bipfuza no kunyene mbona ibihugu bihambaye uzisanga birabure bariko batogwa bakabitwara nk'ubu hari igihugu kifise umugeneral umuntu ze umukuru uwo mwirabura bikagutangaza muri icyo gihe rero barinze bandika ntibandika bavuga ngo yasa ukuye bavuga ko ari uwo mw'icyo gihugu muhora mubona n'abakinyi benshi bo muri Afurika mugabo baronse ubwenegihugu ahantu mu bihugu kanaka ntibigera bavuga ko ari uwo muri Afurika akoze ikosa baca bavuga ngo ni umunyafurika akoze icyiza nk'abo bagenerale bagakora neza ntiyigera yandikwa ko ari umwirabure akora ikosa gusa ngo ni umwirabure wo muri Argentina yakoze icyo kintu nze cyanke umuntu wo muri Aziya cyanke umuntu wo muri Amerika cyanke umuntu wo mu Bufaransa cyanke umuntu ibintu nk'ibyo kubw'ibyo akenshi baza kumudonda neza bivanye n'igikorwa mugabo yakoze igikorwa cyiza urumva ntashobora kumenyekana nk'abo bantu bamenyekanye baca bamwandika ngo yari atwaye igisoda cy'abataliyano none nimumuvuge none yari umukinawe none yari umutaliyano ko mutamuvuga yari atwaye igisoda gusa cy'abataliyano ko mutavuga uwo ari we nuko rero kiza kubikumenyesha nuko yari umuvugishwa nicyo kiza kukumenyesha ninde uwo muntu asenga uwo muntu yihebeye Uhoraho ninde kuko bafise isezerano ry'ukuntu bizogenda n'ukuntu bazokuzura mwemu Uhoraho kubw'ibyo reka kuri kino gice twinjiye muri Bibiliya twavuga yuko idasanzwe kubera ni igitabo bakuyemo muga mugisome neza murabe aba bayahudi bari hirya no hino n'abantu bahawe inzego zitandukanye kandi aba n'abari bakuwe muri Yerusalemu batandukanye n'aba bandi bari bakuwe muri Babuloni kubw'ibyo turashobora kubona chance nini cyane ibijyanye n'ibyete ba Pawulo bandikira ibyete bande bandikira ibyete bande nk'akarorero nko muri Roma ukazawumva igitabo cy'Abaroma Pawulo ariko yandikira Abaroma ngo Abaroma kiyo gusoma mu byakozwe n'intumwa igitabo cyaho cya 28 kuri 17 uzawumva Pawulo ngo yigisha abayuda b'i Roma Pawulo yigisha abayuda b'i Roma mu gitabo cy'ikirundi igitabo cy'ibitabo 66 ibyakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 17 umutwe w'amajambo uvuga ngo Pawulo yigisha abayuda b'i Roma umanutse usoma wumva ngo Pawulo akoranya abakuru b'amashengero arabakoraniriza ahantu hama ababwira iby'i Yerusalemu mwibuke na Pawulo ni umuyeshuruni mugabo yaje agaruka akoreshwa n'Abaroma bya bindi nyene akoreshwa n'Abaroma nk'umusoda akorera Roma mugabo ni umuyeshuruni numurewi uwo muri lewi birahari hari ya mugitaba cha Roma 11 ku murongo wa mbere kubgivyo reka duherahereze ngaha kubwaka kanya ejo wara habinshoboje kandi tuzokwinjira rero muri Bibiliya ibitabo 66 turabe akabarore kibi byete iyo ba Pawulo cyanke intumwa zabirungika kugira ngo tumenye ayo mashengero ni bande bagize ayo mashengero indwi bitandukanye nuko twabyumvise ngo yatangujwe ngo n'umuntu kanaka ingwe kigihe ngo cyari cyo kwa ingwe kigihe kanaka oya aya mashengero na igihe kimwe si bihe byagiye bitandukana na yabantu bamwe kandi yabereye igihe kimwe niko bimeze kubwibyo mugira igihe cyiza naho butaha mu kurangiza ikigwa cyacu yari mwene so ubucumi Isaka Shalom
ndagushimire mwene data Isaka kunyigisha uduhaye ugire umugisha cyane ndabashimire mwese mukurikiye iki kiganiro kandi namwe mwese mugize icyo mwunguka mukaba mugiye no kugisangiza abandi kuri YouTube mwandika Umuntu TV kuri Facebook murandika YouTube TV aho hose mushobora kuhaca mwandika iziyumviro canke ibibazo kugira ngo turushirizeho gusangira ni aho butaha mu biganiro bizakurikira na gahwane.